Nyerekeza iracemo nkiri kumana ratakara ubutarima
namira nyerekeza ibi na unangurira bira 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 bira
go yeah. Sabumenyi ushaka kuja kugira umeze nzira mutamu biragoye kuronka amahitamo mu gihe utaritahura ico uri weko witahuye ukiri yang kurikirana amashure ishaka n'umwe tubishira imbere usaba imana iguha ubwenge ntugacike intego ya uzobishikira witonze bisaba kwa mugenda buke buko umutima uri mu ndi birenge hasi ugasaba umukama udakanuye amaso nazo hava guhibiyame nimbubuzi no musimenye juzoronka ntucike intege we gusa pambana ya
nyitegura hehe mubona akazuza kanyu hehe muko mukora n'inguvu zingana gute kugira ngo mugere kuri etapa abandi baririmbye bari kubu kuko umuntu kugira ngo agere kure n'ibikorwa byo bimenyekanisha namwe mugerageza gushamwa uburyo bungana gute canke inkomezi zingana gute kugira ngo mugere aho abandi bageze
young boys killer n'abana bifuza gukora cyane umwanya wose bashira ibikorwa imbere
moretimetv kuri mwe komuri kumwe na dada darlene darli uno munsi twabazanye abatumire abantu bamaze iminsi bakora by the way n'indirimbo yabo nshasha bakoze n'abajene bagitangura bakaba bashatse ko moretimetv ibakora mu mugongo ibafasha kugira ngo bamenyekanishe ibikorwa byabo donc turahari moretimetv kugira ngo tumenyekanishe impano zihari mu gihugu impano zihari kugira ngo bagere kure bagere aho nabandi bageze so moretimetv yateguye abajene babiri bafite indirimbo yabo nshasha amazina yabo reka bivuge kuko izina ryabo imwe rya team ni
young boys killer
ai izina rirakaze ngira mukirirondera mwaragicari
twarageragije nyine twarakotse
okay ni sawa none
ni sawa
ego
amazina yanyu umwe yitwa gute kwa iryo zina rimwe ngira ni rya team so turakeneye amazina yanyu
ego Jenny Didson Sixon
wewe
Ron Strong
ndumva abantu batize none igihe amazina amazina pezo hava gorana n'ukuri
aya birasanzwe Ron Strong
wewe na
Didson Sixon
okay so nkuko mwabibonye bakunze ba moretimetv ni abajene babiri bakorana ni young boys killer
entreta si babiri gusa si uko utubona gusa hariho undi umwe yafatiriwe ku bisanzwe jewe ndi muri timu ni abantu igizwe n'abantu babiri uyu Ron Strong n'uyundi bita Irax
je
rero nagiye mu ndirimbo yabo nk'ubu ugiye kubafasha ku bisanzwe nsanzwe ndabari hafi nka timu yabo ugiye kuraba n'indirimbo ni Young Boys Killer featuring Didson Sixon
okay so urumva dufite uwo muri Young Boys Killer n'umwe bakoranye indirimbo nshasha ariyo yitwa
inzira
okay indirimbo batarayumviriza bo yisanga hehe mu mbuga ngurukana bumenyi yande channel yanyu ya YouTube
ego channel ya YouTube ni The Young Boys Killer ni channel ya team
kubera iki iyo ndirimbo nyene itigeze mushima yuko ija kuri wewe Dickson
indirimbo ni ya team je narabafashije ni collab ku bisanzwe ariko indirimbo ni ya team
okay good mwebwe nka team Young Boys Killer nyitegura hehe mubona akazuza kanyu hehe muko mukora n'inguvu zingana gute kugira ngo mugere kuri etapa abandi baririmbye bari kubu kuko umuntu kugira ngo agere kure n'ibikorwa byo bimenyekanisha namwe mugerageza gushamwa uburyo bungana gute canke inkomezi zingana gute kugira ngo mugere aho abandi bageze
young boys killer n'abana bifuza gukora cyane umwanya wose bashira ibikorwa imbere twifuza gukora dukoranishaka umuziki tuwufata nk'akazi.
our YouTube channel for more updates. More Time TV.
So, wewe mwahuye gute na mugenzawe?
Mugenzanje I like sataringa kuva kare namye nkunda music cyane. Twariganye senkeme cyane ndamubwira ati je ndivuza gukora umuziki. Tugo saragenda hano kure nyene. Aburiyo nabandi bahanzi na wacambare ati umuziki kweri nshaka nanje kufata nk'akadi kujya numvise ubivuga. Amadukora korabo indirimbo bisinzira.
Nkamwebwe abajene mukeneye gukora umuziki ndundi kugira ngo ugere aho ugeze. Mubona ko mushiramwo akabijya kameze gute ko byinshi mu muziki tumaze kubibona. Turamaze kubona ba rappeur abaririmbyi baririmba R&B bose ibintu bitandukanye nabazana ibindi bishasha n'abacazana bishasha mwe mutuzanye akarusho nyabakugira ngo tuzobakunde tuzobakurikirane.
Nitategeka kubizanira n'ibisanzwe tugusa murindire ni surprise. Tuzo asha tuzo bakwe.
So, nuko mwabibonye ni Young Boys Killer bari kuri plateau za More Time TV kugira ngo bimenyekanishe kugira ngo mubamenye kugira ngo mubafate mu mugongo. So abaririmbyi bacu mwabona ko bakiri batoya. Young Boys Killer, turakeneye ko kumviriza ko nyakuri mufise talent. Turakeneye akapela y'indirimbo yanyu shashi muri kumwe n'uyu musaza hano kugira ngo abakunzi ba More Time TV bavuga ati aba bantu bari kugatubesha nivyo kuko hari usha kuba ari inyuma ya kamera ariko araturaba akora abakino kiganiro akaca avuga bajya abantu bajya niba bazanye batazi no kuririmba niba tuwe kwanza baririmba kuko bataduhaye akapela ibyo birakunda gushika. Turakeneye rero akapela kugira ngo tubandane ikiganiro abantu bumve akarungo.
Nyerekezira chamo nyiri kumanara takara utarima na mira nyerekikibi na unangurira bira bira go bira 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 go yeah
wena
sabu menyi yushaka kuja kugira umenyezi nzitamo tamo bira goye kuronga mahita mo mugi hutari tahuri chodi weko wita huyu kiri yang kurikira n'amashure ishaka n'umwe tubishira imbere usabima ni guha ubwenge ntugacike intego ya uzobishikira witonze bisaba kwa mugenda buke buko umutima uri mu ndi birenge hasi ugasaba umukama udakanuye amaso nazo hava guha ibiyame nimba ubuze uno musimenye jya uzoronka ntucike intege we gusa pamba na yaya.
Thank you so much abakunzi ba More Fire abakunzi ba More Time TV mwumvise ko ibintu byari bikaze mwumva ko bafite talent imeze neza cyane. So dukenera yuko mubafata mu mugongo mugende kuri channel yabo ya Young Boys Killer murabe indirimbo yabo nshasha yitwa Inzira.
Ego,
right?
Ego, Inzira.
Indirimbo numvise by the way ni nziza naciye nkuko mwabyumvise amajwi yabo ari soft n'amajwi tukenera ni talent tukeneye mu Burundi kugira ngo baduge ni mwebwe ni nguvu zanyu kugira ngo bagere aho abandi bigejeje no gusumba naho abandi bageze. So nk'abakunzi b'umuziki ndundi tubandanya kubazanya ibintu bishasha bintu by'amavuta rwose ntitubatererana kuko turabakunda. So mwebwe nka Young Boys Killer mu tegekanya kuzokora collab nande kuba mwinjiye officiellement mu muziki ndundi.
Young Boys Killer twifuza gukorana n'abantu bose bashoboka gusa bafise impano.
Bafise impano nk'abandi ko nga mu Burundi bafise impano ni benshi
mu Burundi ni nka bose barafise impano mugabo tugusa abartiste bakomeye cyane nga mu Burundi.
Okay. Ni Young Boys Killer bafise management.
Management na uturaro nka mugabo udufata mu mugongo ni Dixon 6.
Dixon ni wowe manager
ndabafasha ibishoboka vraiment n'abafrere biwanje
none. Dixon wiyumvike kugira ngo ubifate mu mugongo canke wabonye iki gisumba izindi mana kugira ngo ubafate mu mugongo.
Okay, bo baranyituye ndabumviriza baramprezenta impano yabo no baransaba ko no baba hafi umva nta kibuza ntababa hafi rero muri ubwo bumwe nyene
yapya
ni ihurije nyene n'ivyumvira n'abajamana bafrere
yego
cyo gituma ikereza kubafata mu mugongo nkuko babinshabye yego
nta wewe nk'umuntu washatse kubafata mu mugongo muri career yabo muri umuziki u Burundi ubona aba bahungu bashoboye kugwegurungana gute canke uvuga ati je abahungu kwe kungene kubageza ni ugwego ruri ruri mu bamanya mu bintu biri kure gose bon mvuze biri kure gose nshatse gusigura apana ngaho nyene bamenyekane ngaho nyene bamenyekane kuruta canke ukeneye ko bagera hehe nka wowe nk'abantu nk'umuntu yashatse kwafata mu mugongo aba bajene
abantu bajene nkeneye kubabona ahantu imbere kure cyane kandi kure gose vraiment yego kuko nta muntu numwe yokwigera akora yifuza gusubira inyuma cyo kuguma hari no kuvuga ndinze nemera kubafata mu mugongo nikubera nkeneye kubabona ahandi hantu kure gose kandi ndize ko bizokunda abakunzi bacu ni badufata mu mugongo yego
okay so wewe nka Dixon twabonye ko wagize indirimbo nabo mwarakoranye
yego
na wewe wowe uri umuririmbyi wowe ufise na wewe ibyifuzo byo kuzoririmba canke ukeneye nawe kwimenyekanisha nk'abandi
Jensen nzwe ndumuririmbyi mugabo ibikorwa by'iwanje ntibiraba officiel ntituratangura kubigaragaza kubisanzwe yego mugabo sanzwe nkora na je ku giti c'iwanje kandi vuba cyane indirimbo yanje irashobora kuza hanyuma nkazobabwira nanje aho muyisanga mu gihe nzoba natanguye iyo kariyeri
okay so wewe ntibikugora bivanye n'akazi uba ufise n'akazi ukora ugiye guca wifatikanya n'ibintu byo mu muziki
oya turapanga umwanya ni umuntu ni wajera umwanya ukabona tuno mwanya nkora iki ubu nawe nkora iki nawe ubundi twese turi abanyeshuri yego
okay none aba bajene kuva mu gitangurana wabonye bafise potential igera hehe cyangwa bafise ubushobozi bugera hehe
System for offline. Subscribe to our YouTube channel for more updates. More Time TV.
Nabajene bafise ishaka barafise umwete kubisanzwe bako barakora ikintu urabona yuko bafise nyene bafise nguvu bagishiramo nguvu si binebye vraiment ninacho gituma ninacho kinyereka yuko bashobora gushika aho bashaka mu mishiri imbere
Okay, wowe nka Dixo cyangwa wowe nka Young Boys and Kilo. Mwebwe hari aba journaliste cyangwa media mwarondeye tukabankira ko mukorana ikiganiro.
Bo ntiturazirondera cyane kuko urabona indirimbo deja imaze umunsi umwe ntirakwiza n'imisi ibiri kuri YouTube. Iyo biri kwirakwira muri ano masaha nyine. Ni kuvuga ubu niho tugitangura kubarondera turagize imana zimwe tunatugire ko tunayishimira More Time TV.
Yeah.
Yego iri mu TV turonde ubwa mbere kandi baduhaye n'ikibanza. Murakoze cyane.
Yego.
Yego.
Okay. Uno muziki ndunde. Ariyo amatala menshi. Ariyo na kajyo ka gasarutse cyangwa kagutse kugira ngo umuntu akore ko tugiye kuraba mu Burundi niho hari hambere horoshe gukora umuziki gusumbya ahandi audio urashobora kuyikora mu mafaranga make video urashobora kuyikora ku mafaranga make bivanye n'uburyo bwawe bugera
yego
mwebwe na indirimbo yanyu yabatwaye amafaranga angana iki
bo amafaranga yadutwaye sinovuga ngo ni menshi cyane kandi sina make kuko urabona deja twayikoreye muri studio twavuga yuko ni studio itimbye irimo ama studio ya mbere dufise nga mu gisagara cya Bujumbura ndetse mu Burundi bwose yego rero ni audio gusa nta video turakora
twitege ryari video
video n'imiburi turapanga yuko turamuse dukoze video izo zanana n'indirimbo izo bigira kabiri ndiko mvuga team.
Okay, yeah.
Eko.
Ama kubiri ki twabonye producer ni X Factor.
Eko.
Mwabonye kimwaravye kugira ngo mutore X Factor.
Twashimye impano yiwe arakora neza.
Okay. Kubiri ki mutaravye ko bakuri ba one ways I breezy. Tanke muri Bantu Boy hariya.
Izo zose novuga yuko ari studio ziri kuri twarazipanze frame twarazipanze ziri kuri list ama studio tuzogenda dukorana nayo ayo bizoshoboka yose muri ayo yego
ubu mutanguye iyo ndirimbo yanyu gisohoka mubona hari ikintu kigoye nyabake mu muziki kambazu yanyishure
umuziki kintu kigoye muziki kwanza kukora n'amafaranga ariko ntucike nego muziki kuko nakazi
ya ni giki nacu kintu cha kitaboroheye mugi ishaka gusohora ndirimbo yanyu
ikintu chatugoye cyane n'umwanya twebwe urumva twadusigishika dukora uno munsi tukaguma tugorana na producer bimeze gute akatubwira ati rindira tuzoba gahunda umunsi uyu ama bakaduha gahunda
igapfa
bigashika ugasanga ndibuka hari umunsi twaje twirirwa umunsi wose amatara yacize tutaha tudakoze twarababaye cyane hanyuma mu nyuma turakora tumaze gukora ama vocals yaratakaye mu nyuma nyene birafata umwanya munini ya cyane bamwe barasubiramo kugira ama registrema umva ikintu cy'umwanya nico cyatogoye kuko umwanya twari tuyishakira so twayironye ibishigaye navyo nta kindi kintu cyo cyatogoye bra
eske mu gihe ama voko ya takara X-Factor yabaye barihishe kandi ubwa kabiri canke mwarasubiye tumurango
ntiyari kuturihisha kuko niyo yari yayataye yego twe twari twararegistre turaheza acaribagira rero acari bagira ko vyanregistra hari indani mu mashini hama mu nyuma aca tubwira yuko bitakunze turasubirayo turarecordinga gushaje yego
okay so nkababaje ndufata mu mugongo bakora bashaka gutera imbere bashaka kuduza umuziki bashaka kugira ngo kubera ko umuntu wese akora ikintu na target
yego
akora ikintu avuga ati jewe hari ahantu nkeneye kwerekana ko umuntu adakora ikintu na target niba ko bari kurakora ikintu azi
oya
byumva donc mwebwe mse target yo kugera he mwebwe nka team
ahantu bakeneye kugera aba bana ni kure cyane ni kure gose bakeneye kuba baririmbyi international umva bakeneye naho ubu aba baririmbyi bose tubona byoshika ugasanga hari abatagihari hamwe boshora kubasubirira bakabagira mu kibanza hanyuma umuziki w'u Burundi ukaguma wateye imbere nka kwa kundi nyene yego
mwahuye gute na ba young boys killer
okay umuntu ari hafi yanje cyane ni uyu Ron Strong niwe yatanguye kunyumvisha icyumviro ciwe acambwira ko afise n'undi mugenzi hanyuma acavuga ati ntacu uramutsa na Bumvirize ivyumviro vyiwe yego turazinanye tubana na hafi muri quartier yego
okay biraborohera cyane kuguma mukorana canke kuha importance nini ibyo mukomera kuri mu gihe mwabikoze muri abagenzi ntimwibaza ko byoshika umunsi mushwanyira akantu gatoya mutumvikanye akantu gatoya byava byica umuziki
oya ntitwibaza vyamitse ko ibyo ntibizojamo oya
ariko urazi ko bishika nta zibana zidakomanya amahembe right
ego byoshika mugabo biramuse bishise twagerageza tugasubiza hamwe mu gihe byo babikunze tugakosora ikosa ryo barya ryabaye hama tukabana tugakorana
ngo bizogenda muzoca muhagarika muzo nimba muzoshwana mu kiringo cyo cy'umwaka kuri uwo mwaka muzobanza muhagarike cyangwa mwese azocagenda kuri kwiwe kwanza mube murabitungana
oya suko kubisanzwe gusa muga hamwe twoba tutakiri kumwe hamwe timu yo bitamfise yobandanye gakora kandi nko mu gihe nanje noba ntabafise urabyumva yuko projet zanje nazo ziri nyuma nazo zobandanye mugabo sivyo twipfuje kandi ngira nzo tubako.
Okay, so bakunzi ba Mofire, bakunzi ba Motime TV, nkuko mwabibonye arabajene aba keneye ko mubamenya bakeneye uko mafata mu mugongo guys na ni young boys killer no na Dixon bakoranye ndirimbo inzira iri kuri channel yabo ya young boys killer, so mugende kuri YouTube kugira ngo mubashe kubona iyo ndirimbo yabo iraryoshe cyane. So nkuko twabihora byama kuri Motam TV tuzanya ibintu bitandukanye bijyanye na bold flavor entertainment na madeba, so mandaye mukurikirana ikinyamakuru cacu Motam TV kugira ngo muronke bishasha biri mu gisagara. Turakunda cyane.